Es ist die Schule in Wirtschaft erst 50, letzte Welt zu 15, aber wenn ich meine Eltern kann. Iintaka zonke zasezintabeni ndiyazazi nento edakasa endle inam. Ukuba bendilambile ndibe ndingayikhuqelela ngokuba lelam elimiweyo nenzaliseko yalo ndidle inyama yenkunzi ezizimbalasane nam, ndisele igazi leenkunzi zebhokhwe nam, ndisele inkunzi igazi leenkunzi zebhokhwe nam. Bingelela kuYehova umbulelo, uzizalise kwasenyangweni izibhambathiso zakho, ubize mna ngemini yembandezelo, ndikuhlambule undizukise. Singayenkosi ngasikelela ukufunda kwedlulayo ngoku naphakathi
amen.
Ngexesha siza kuthi thola iintoko zethu ngomthandazo. Bawethu nomthandazo phezulu ezidalweni nomhlaba sibele umhlobo wamabazi wakho sisikele thuza ngoku. Enkosi uThixo wethu ngokubana sibe nothixo onguwe othixo mnikazi wesithiye sanezigqibo sanezibhambathiso othixo osanento esimisa ngayo kuwo kodwa mina umanolanda futhi emfundweni wethu. Asenze kakuhle kwiminyeko zonke ngokubanza zizinto ezizezeu ezizezeuyokwezu kodwa wena Thixo awusibani oko uye wenze iminyeko zonkeeela xa ilizwi lakho lisiqinisa ngoku elokubana uthi ngoku masizalise izibhambathiso ngokuza sigcine nayo nayo iminyeko zonke ngexesha ethi ngele kwa uncedo lokubana sizizalise izibhambathiso zethu sizalifumana kwakuwe. Sincedele Thixo wethu ngale xesha ngoba siyakudinga sakubanezeleka. Imilondo zonke sibe asibebambeki ndawo koka sifumane ilizwi lokukukhaza uze uzokuthi hlangoti. Xa bedibona uba unkosi yethu beza kungena phakathi kwebandla lakho kuzawurisponda imilondo zonke abantu abaninzi ngeendlela ezohlukileyo kodwa bezokubulela imilondo zonke kuwe. Sicela ke nkosi yethu umbulelo wothile umbulileyo owamkelekileyo imilondo zonke
Amen.